Yalalel piano.
Yeah, ngiyalidansa le piano.
Ba plan di uDaliwonga no YoungStunna.
Dali.
Dali.
Wonga.com.
Who's your favorite between uDosi and YoungStunna?
Dos nje yeah. Ngeke uYoungStunna ngiyancane.
Cuz it's hard. What is your darkest secret?
How am I? Ngeke inkulu ndaba wena uzongibonisa nezwe.
It's not like uzofa.
Okay, mina ngiyenziwa ngithi kodwa khona lo munye ke owazi nama ngimenze so ngamenza. Yo kuyashisa lapha yanentweni, ngiyayisola kodwa ngathi angiyontombazane ngokuphelele. Yo kwakuweird. Mina ngijwayele ukuba roasted chicken most of the time.
Okay, in least favorite artist yakho ke piano la eMzansi.
Utepen Gogo wenza amapiano ngi.
Utepen Gogo
ngimthandi.
Why?
Ngincena ukusho ukuthi abafana angibathandi. Benje somunye umfana nje thizeni.
Ufila kanjani ngomahu?
Ayibo, ayikithethe nje laphayana, umnandi music wakhe nje usiswa kaSanti. Indaba ngibuza amantombazana ayikho mhlawumbe ubuzo related to abafana.
Ngibuzile nje ngoDosi.
Dos.
What is your body count?
The body count yani manje lena.
Usune mzimba emingaki?
Nginemzimba emingaki? Miningi.
50.
Yo, 50 mncane.
Kanjani manje? Okay, who's the oldest person oka lana na kilo 50?
Yo ngeke, uyalingana nobaba. Ula mhlambe boma 64, 62 lapho nje. I'm after 9.
You repeat after me, ne? Top.
Stop.
What color is my t-shirt?
Red, white, black.
Okay, Skype us. Repeat after me. Blue.
Dos.
What color is that car?
Which car?
What color is that car?
Oh, black, no more navy, lo.
But I said repeat after me.
How am I? Guys, lo fana ke correct. Mani mbona nibaleke.